iSelex Africa TV update sawubona mbukeli igama lami ngingusinenhlanhla. Umongameli wezomnumzane uCyril Ramaphosa usetholekale ukuthi usehaqwe igciwane iCOVID-19 kanti ukulashwa usalashwa nje lezompawu ezingatheni. Lokhu kutholakale emva ukuthi umongameli akazwanga kahle kade ekwi-State Memorial Service sika-FW de Klerk eKapa. Njengoba umongameli esaku-isolation nje kuvele ukuthi-ke uyena umnumzane uDavid Mabuza okuyena ozobamba njengoba umongameli esaku-isolation kuze kube iviki elizayo. Kanti abezempilo baveza ukuthi kulamahora awu-24 adlule abantu abatholakale negciwane COVID-19 sebe-18,035 kanti lokhu kuthuse abaningi ngenxa yokuthi-ke abantu basovalweni ukuthi kungenzeka izwe livale njengoba sisemaholidini. Asazi-ke ukuthi-ke umongameli ngabe uzothini, kodwa sicelayo nesigcizelelayo kuwe mbukeli wethu ukuthi nje uzinakekele, ufake imask, usanitize njalo njalo. Izona-ke la esikuphathele zona osukwini namhlanje. Siyamfisela nomongameli ukuthi-ke alulame ngokushesha. Le iSelect Africa TV, mina ngingusinenhlanhla.